mwato akwari nigufundithia mwiroeri amenye kire angiria hindi na
niguo
ko tokuria hindi ciothe kindu kiimwe yetuga iro toki
iro togetheri
eni
na nike tukoragwo haha
kamanora eni
kemani kemani irishi ciothe ni thakabio na cina ugima wa mwiri